Then this is feeling. Assalamu alaikum. Nina mambo mengi sana kusema leo lakini naishiwa nguvu. Mwenyezi Mungu awabariki sana watu wote kwa kuja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mama yangu kipenzi, Dr. Turia, mama yangu kipenzi.